sika manje emva kwa 1 o'clock nje sibeka ukuthi 2 o'clock sibanikeza umculo wahlukahlukene wamazayoni esiye sudlale la emsakazweni iKhwezi FM esinyeze ingoma lezi sizwile kunyaka u2017 masikhuluma ngomculo wamazayoni emsakazweni iKhwezi FM ingoma lezi esiyibona esiqhama kakhulu futhi nabalaleli bekhombisa ukuyithakazela ukuyithakazela kakhulu
lapho
lezi esithe asiqhomule sihlonze nje sidlale la simnikeza umlaleli ukuthi ngabe khambe kanjani ngasohlangothini uthinta umculo wamazayoni ku2017
yabona lesibiza njengamanje akazanga khethe bala labantu bayithande kakhulu
enhlelweni nje mabekhuluma abantu bebekhuluma nangawe
khuluma ngale ngoma le
amaphiko
wafela bonke abantu amaphiko ice tube
athi ke akazanga khethe bala
labantu kunjalo